This is the journey. 45 out of 46. Nna ha bụzikwa stazi ibe iji ide ka iji ide ka ha kwuo ede ka iji ide nkiri na ihe jide onye aka unu ji were aka m asị ife kpatara dị anyị ihe m weta nkiri o nwere ife mee ya bụbụ na ofu onye ọ bụrụ mmadụ ihe ya agụ akwụkwọ nke kwa ofu onye abụrụ fokanaiza nke ọzọ abụrụ batrị chaja jide ọ bụrụ ya ka